is Young Kafa Intelligent. Solalala. Kubatana, 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 kubatana.
Nemafadzi na tichiwirirana zvimangoma izu tichikandirana mafadzi nemangoma zvichinakirana
kafa
chinodiwa chete ngoma kumberi chinodiwa chete
chinodiwa chete
ngoma kumberi
ngoma chatilale chete vanhu pamwe tichinzonana ngoma chinodiwa chete vanhu pamwe tichidanana pamangoma chatinoda chete vanhu pamwe tigonzonana
Tigonzonana,
Bama